white girl you're about to watch, titled Namnare Kene, is the remix of Namnare Kene, the very one you know. Sit back and watch it. And be blessed.
ni magi kosi e wonja suru gahwe.
Chee Uche Ndu, onye mmehie oge gị na kwuwe, onye gbachọ ọsọ ndụ n'ụwa, ala n'ibe. Sabaria yambana. knowledge. And Rosemary Chukwu is a woman of wisdom, knowledge, more understanding. And I love her music because it's inspired me and many people out there. So I advise you to go out and buy this the video, even the cassette. It's now out. So go and grab your copy now.
Hello. I hope you are enjoying yourself. The man standing beside me, you might be wondering who is this. We put heads together to make it well for you, to enjoy it, and as you continue to enjoy more, watch it more, enjoy it more, I will be more blessed.
Amen.
Jesus.
osiki bia na nkai ka chineke no umu chineke obunu na amoi na nkai bu njo ni ru chineke onye ai nefu oburu ni bu kachukwu pastor onye osoro gi buru ma ni na ebi ndi de tu a chegari a ugbu a ni na obu efo cha na eduba mmadu na aleze ni chetakwa oku chineke gwara anyi na akwukwo nso osi na mme yo bu na ki mere megide nna ma obu nwa ni aga agbara gi mana mme yo ki mere megide mo nso mgbara adighi ya cheta na oku chineke bu e na amen lenu ka nne na nna kporo nwa ha si nani na ona batara jesus na ndu ya lenu ka nwanyi na ebuso nwanyi ibe iro maka na o mutara nwa na ya onwe ya amutaghi ụmụ agbọghọbịa na-ebuso ụmụ agbọghọbịa ibe ha iro naanị na o buru ụzọ wee lụọ di lenu ka mmadụ jechara ije wee lọta n'obodo ya wee were ego nye agadi nwaanyị nke nọ n'ụlọ n'ihi ịhụnanya nke o nwere ebe mmadụ ibe ya nọ ma emechara nwaanyị a ewere ego ahụ e nyere ya gaa na nke onye dibịa ka gwọọrọ ya ọgwụ ka ebe si kpata ego ahụ e nyere ya mechie ọgọm egbukwala chineke ọgwọ mgbe ọ nyiri dibịa lenu ka ụmụ nwa na-ala n'iyi ebe ndị ike gị bụzi ndị ejiri wee mere ihe egwuregwu papa ọ pụtara na ndị a niile na-ala n'iyi eso gị na ndị ọkpara gị kwụrụ maka ha wee kwesị ọ gwụsiwo akwụ anyị metụrụ gị n'obi chineke mere anyị ebere ma nyere anyị aka n'ihi na anyị kwere na enyemaka anyị ga-esite na gị wee bịa
Onye bịara n'ụwa wee wufuo ọbara anyị n'ihi mmehie mụ na gị.
Biko, buru nkodo
nsogbu gị na Jizọs gị ahụchara m n'ụzọ ka m birigodi ndụ m otu ọ masịrị lele.
Etu a ka ọ dị n'ọtụtụ ndụ ndị mmadụ n'ụwa niile taa. Ma nwanne m, tupu ị na-ebirisi ndụ gị etu ọ masịrị gị, soro m gaa n'akwụkwọ nsọ matu isi iri abụọ na anọ, bido na amaokwu nke iri atọ na isii wee kwụsị na nke iri anọ na anọ. Ị ga-ahụ na ọ dịghị onye ma mgbe ọ ga-abịa. Ọ ga-abịa dị ka onye ori. Ezi nwanne m, chee echiche banyere ọnọdụ gị mgbe ọ ga-abịa.
Oh,
Oh, yeah.
I hope you have enjoyed yourself with the musical video you have just watched. And if you do, thanks be to God. God Almighty, who made it possible. Let's give him the glory. I love you. Keep watching all my musical videos. And you will be blessed. Bye-bye.
Bye.